Hey, yazi ke tanasef. UGrace, our helper, is pregnant.
That's her problem.
That's her problem. But umntana lo amkhulelwe ukuthi ngowakho. Yebo, ngithetha nawe. UGrace uthi ukhulelwe and njengoba wona usithi that is her problem and lo mntana amkhulelwe ngumntana wakho.
That is my problem.
Wow. What about him, Nagyo? Like you don't even think for me or don't even feel. Mna awunamsebenzi nam.
That is your problem, not mine.
Yiman Sive, suselithi ndithetha nawe man, suselithi ndithetha nawe, usogqiba uxelele nonsense. Kuza kanjani uba uGrace azoba pregnant umntanakho?